naruse kubunda mbunda bunda naruse kwe Yesu onye gisambo naruse wihuru nire shugunda nama wa manda sisimura naruse kurahara butunda munsi yurugwe wanje naruse inyota naruse irirungu naruse ubwoba naruse uyumujinya n'akagahinda ngabo baraje nduhukiye ye baba we